sia ɛde die kɔn so so ne nyɛ ɔnam so na yɛn sɔre awurade yɛyɛ ɔsɔre yɛsɔre awurade yɛma nyame so yɛyɛ nyame kɛseɛ in fact ɛnɔ a mekɔɔ du nkɔ kɔyɛ program ɔde nkɔ na mefa wo ho ase fɔme na ɛkoa mu hɔ bi afa saa no ɔdeno so biaa sɛ paa no ɛyɛ rɔf kakra mene ka bibo nsaa ho ɛne nibɔ nsaa ho a menoa sɛ dɛdɛ bi wɔ m'akyi na metwɛ m'anipɔ hwɛɛ sprinta no a memene ne bo nsaa ho de mua sɛ ɛbu fa so sprinta ne bu fa so ɛhɔ ne mete a menoa ne ka na mewɔ paa no so na nnɔ sɛ ne nipa si fa wuyɛ ɛwɔ saa ase ne ti ne mu na mehu deɛ menyɛ me ho kaa bi ankɔ kaa bi ama mehu deɛ menkɔ so ne mu ɛna mehu deɛ menkɔ fa na mebusaa me ho sɛ ɛyɛ nyame dɛ ɔdɔ me ɛnyɛ nyame dɛ ɔdɔ me ɛnyɛ nyame ɛnyɛ wɔmmɔden na mmom ayɛ awurade a ɛne amadɛ sɛ na sɛ ato a ɛyɛ nyankopɔn dɔ yɛte fa biaba na ɛnɛnɛ wankasɛ deɛ na wode mmerɛ awurade nɛ sɛ ɔde apama daka no aba wo ɛneɛ nɛnɛ ɛwɔde mmerɛ awurade biribi wɔ ama biribi wɔ mu a wasɛ mene wuɛneɛne ma awurade nɛ nyame ba sɛ mebu sɛ wobi sɛ ɛno a woda ta mbɛn wontimi nka ta mbɛn na adeda ne dɛ ɛyɛ borɔfo baako pɛ na mɛtumi aka na wo sɛ atata mbɛn na ade sɔre a ɛno sɛ yɛ borɔfo baako pɛ nobɛtumi aka kyerɛ mo sɛ ta mbɛn na ade sɔre nobɛtumi aka sɛ aram 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 sɛ wobɛkɔ baabi na wosɛte aman wɔ kya ɛnyane ho bɛrɛ du fia na deɛ dedɛ wɔ bi a ɛyɛ asɛte aman wɔ kye to no ho sɛ bɛtumi anyane no nyame na ayɛyɛ saa
Let's go.